never got it. I'll just say, but I'll say, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the message, a powerful. Let's call my bazala no kubale to mums and tandas, mums alan shumpulokos, paramount standards. Babo to Namanda, onke, see a tandas and a kamenga chess. Because I'm lift, she space for the great guy. That was wisdom. Once I unfold, as a sugar told the offense, it caught me win a yonk. A sugar have no space, valonk, I'm a loopholes in the spirit. Messenger Ranga in the valley. In terms of temptation, Abazalan Abazos Cobb. Abanabas of Tai, I won't be Lumco to Oban and Gazan and Kalu Cobb. Nasa Bambim Cody and Bazabazal and Nicosanias. I won't be Lumco. Latimna, yes, it's okay. I'm okay with other people, but not with this one. Abanyan and Azim Cody Nana, but I'm not okay with this one. It's either you. When the ocean don't tell all, I stop coming to your services. That was wisdom. You conduct yourself. Wisdom is the key. In ministry, I tattoo a man that pain. I tattoo in wisdom. Abadaba suffer, I feel like ministry. Abadaba shagankin. Otherwise, you're possessing quoting. Others will use you for their own interest. This is a great man of God. Oh my God. This person is not celebrating you. God wa attack umuntu othile. Mase phakamisa wena. Mawu ingane uzonyuka nawe. Uhlaye luzu ukudeda mawubuya akazokunqaka. Because wawuvele uyi instrument yakhe yokusebenzisela inhloso zakhe. Kudingeka abantu abe wisdom. Akazumbona umuntu andamine umuntu mawusukuma mawuhlakaniphile uqala nje vele uappreciate lo muntu akade emandamine. Uthi bafethu, let me just talk. Hey, khona umuntu oyisibusisa in my life. This man is a wonderful person. Really, you celebrate me. Meaning, I'm celebrating this man. Listen. The time of Pagama, unyuka. Mega wanga unyuka uhlakanipho kwanyuka amandla kuphela. Uzoba yithuluz. Abazoliyuza lapha. Mhla usebeqedile ngawe sohlangana nawe usebekudambe halfway. Abantu abantu. Akwazi ungena endaweni kube sathi awazi lutho kanti information iningi ngakuwena kunakubona. Othe ngifundise nali verse. Awufundi verse 14. Hey, ngizigcine ngalifunda. Ngiyathemtheka manje. Sengiyathandaza manje yeyini bantu ngivuthe ngaseqaleni nani ngizwile nani senifuna ngivuthe nje throw out hayi kahle nini ngadlala nina phela funda siyathandaza manje yeyini bantu
uDavide waziphatha ngokuhlakanipha
uvesi bani lo
14
yeah verse 14 fundani
uDavide waziphatha ngokuhlakanipha
liyaphinda kuverse 14 futhi Lito Davide wayiphatha ngokuhlakanipha uzoma results come
kuzo zonke izindlela zakhe
kuzo zonke indlela khuluma nami mthana inkosi ngisize endleleni zami zonke ngiyiphathe ngokuhlakanipha I'm praying for you ukuthi uNkulunkulu akunikeze wisdom kuyo yonke into oyenzayo may the lord give you wisdom may the good god give you wisdom somebody say hallelujah ngithi uNkulunkulu makakuphi wisdom kuzo zonke indlela angabikho la ngokuhlakanipha khona ekhaya endlini emsebenzini nakule company osebenza kuyona apply wisdom emsebenzini wherever may the lord give you wisdom I'm repeating myself may the good god give you wisdom why waphatha ngokuhlakanipha uDavid kuzo zonke indlela zakhe. Lithi ke, eh?
UJehova wayenaye.
UNkulunkulu uyahamba nabantu bewisdom. If you want to keep the presence of God in your life, iwisdom ungahlangana nayo. Uyayidinga le gift. Gift of wisdom. Ibala now 12. Tiyatholakala. Funa ukuhlakanipha. Lithi iBhayibheli wayiphatha ngokuhlakanipha endleleni zakhe zonke. Lithi ke uJehova wayenaye. Zwana ke, zwana ke into ezokublow inqondo. Zwana, yes come.
Lapho uSawuli ebona ukuthi waziphatha ngokuhlakanipha, wamesaba.
Somebody say hallelujah. Nithulelene, hallelujah. Lithi iBhayibheli uSawuli akabonanga inkemba kaDavide. Kodwa wabona iwisdom kaDavide. Lithi maye mbona ukuthi uyiphethe ngokuhlakanipha. Lithi inkosi yamesaba. Umsatshiswa yini uhlakaniphile lo mfana? Your enemies awezukubona ishort yakho, azobona your wisdom. Ashinamanda laba. Yazi indlela iwisdom iyakwazi ukuphenduka iweapon. Uma kuvela umuntu ohlakaniphile, ezitheni zakhe ziyathuthumela. Uma kuqhamuka umuntu ohlakaniphile, izitha ziyanyakaza. Zinyakaziswa ipower of wisdom. Umuntu ongahlakaniphanga bafowethu weak. Weak. You need this gift. A gift of wisdom. Ayibhalanga imistake eBhayibhelini. Thabanya ukuhlakanipha. You need it. Unkulunkulu asandisele abantu abahlakaniphile. Hey, bafowethu ngathi makufuna abantu abahlakaniphile kanje kuyoqala zwa angazi kuphi. Kufanele kuzuwe endlini kaNkulunkulu ufice abantu abahlakaniphile. Eh. Abantu abahlakaniphile. Who can just tell you? Kufanele umntana nami ngisho umthu umncane ekhaya. Kodwa uNkulunkulu uma kwakunika umoya kaNkulunkulu wenza kube nokuhlakanipha okuthiwa kulindwe wena. Makubanjwe imeeting uyi last ball. Thusa fikile ubani? Athiwa akafika athi ubabona ekhaya ngeqale lo mhlangano engakafiki. Ngeke. Thaba ke lokho silinda nezingane thiwa hey wena thula ngithi ngeke. Because your atmosphere, when you come there, even the atmosphere, the way you handle things, the way you deal with things, wisdom. Bayazi ukuthi ufika lapha uyakwazi ukwenza ne tense, isimo es tense uthi neutralize sibe smooth, kube right and begin to have answers. But manje siphuma kanjani, asenze njani? Senze njani? Mawusathule kuthiwa how bani awuzwani siyabuza senze njani uthi awu bengithi ubhuti umalume ubani umzala uanti kuphela awu bengiyezo anti wa hey ayikhali anti senze njani musa ubonile ukuthi badiphendele kuwe musa ufaka njenge suggestion ungabusukhiphi command ngoba you are not in authority musa uthi hey angazi baba mangazi futhi malume bangazi kunganjani. That is suggestion, wisdom. Athi sesishilo ke thina ke esifikile inkosi mala ngehlakaniphile ke eyilindwayo. Sesifikile ke thina eyilindwayo inkosi mala ngehlakaniphile. Umuntu ophikisa lelizwe yokuyibona ufana no. Uzovela ube isula. You put we fuck into njenge suggestion. Umuntu ono wisdom ufaka umbono ngathi uya suggest kanti uyawusha impela. Athi kanjani ukuthi masishintshe idate angazi kodwa phela. Kodwa ngibona ngathi mina into engiyibukayo la njoba singaphumule lesole idate esikhiphile angazi ukuthi phela ubaba nomama babona kanjani kodwa ngibona ukuthi idate ngoba mangibuka ngendlela engibuka ngayo ngibona ukuthi hey njoba siyifaka phakathi nenyanga abantu abanye bethu bazoba ngakayitholi imali kutho kodwa ke angazi phela mangingenzeka ayis fine mina ngiright noma yiluphi usuku kodwa bengibuka nje ngoba mayi partner insuku kanje imali zokugibela kanjalo a person of wisdom la usho ukuthi le date angifuni uthi athi kusase ngikhuluma nani kanje benazo into emabandleni kwi authority ezinye yembono yakhe mihle kodwa iapproach yakhe wrong khona ezinye izinto okhahleliwe kuzona ukuthi uyayifaka wena indlela owayifaka ngayo once waqanjela isontweni ayikho into esiyenzayo bafethu la isontweni nje kuyadlalwa la isontweni ngicela ukuthi amabandla onke amanye anama instrument anelokhuzane nje lishela kusoqhwaba soshayina nezandla kuze kube nini webazalwana ngeke asivukeni phela emaqandeni silele la lalela kuthiwa hamba kuleli asonto ke lifuna i-N9 ngeke uzotshela wena kanje. We come, you come with wisdom. No fucking door are we impose. We fire as a suggestion. Reserving a space. In case mate, no. Who be right for? That's a wise person. Namhlanje ulimele walinyazwa ukuthi waso ukuhlakanipha mhla ukhuluma. Awukwazanga nokubona uyabona ispace. Kodwa sase ngintshela bazalwane. Ngeke ngithi mangifundisa ngithi bazalwane, ngeke ngithathe iBhayibheli lento ngizonibonisa kancane ivesi lakho lithatha. Ngeke ngithi makukhona abantu abasenior abahlela around you. Awulidi ukukhuluma. That is wisdom. Makhona abantu abasine around you. I will lead with my conversations. I will lead. By engage. Muso faka le because leyo, then you reserve yourself. In the table of Bishop Skali, Prophet Ralakhulela, Mkulu Kumbi, Babu Victor Mahlaba, then here comes Apostle Mbuyazi. I'm an apostle. Apostle Mahlaba, Bishop, Prophet. This is a table of grace, but not equal grace. Here is the wisdom. Mangihlele etafuleni labo, ngidonse receiver, and I'm more listening than I went. Ngihleko okuhlekisayo. Keke. Ngikhomthing right phela. Can you imagine ukhulume uze uqhanse lo mthambo u-addressa the seniors. Nakhona ubhede izinto sebeyihambe bayiqeda. Kodwa kahlekahle phela umzalwane. Umuntu yabona umzalwane ohamba noNkulunkulu ngokomthetho kufanele utshela uprofessor. Ukulevel 1. Manje emva kwalokho lalela phela mawu 3 ama levels. Kune level utshela ubani bona. Bathule. Mawu 3 ama levels bahla na uyawabheda. Abantu bathi mawu qadala bathi ha uyashaya mfana uyashaya. Mawuphuma sabe sele bodwa to elezingane. Tell my it's wisdom. But ufundele incwadi yezaga ngisikonfirm into engisho. Uma ungangizwa ngizongizwa next week yeso. Sengiqedile ukushumayela yini bantu. Ayi mangalithola livesi la. Makube khona uqolelo okukhona. Eish. Bafethu bengile hijacka livesi. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. This is very important, church, because really, ukuze uhambe noNkulunkulu, you need wisdom. Tshela makhona ukuthi uyakudinga ukuhlakanipha makhelwane. Umethule lo ngala uvela uphendwe lo ngapha umtshethe makhelwane ukuhlakanipha uyakudinga. Awumazithulisweni. Malibonge igama lenkosi. Asifunde incwadi yesaga. Yeah, I told you, see, quite a When was wrong, as your mother says, I said, Papa and Tabu. Prophet chapter number 17, verses number 28. Then we are praying. Well, then we are praying. I cannot call out that I'll be 2 feet. Verses number 28. Read.
Nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi.
Oh! Pinda foot. Khulum.
Nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi.
Somebody say amen. I wisdom ikwazi ukucashisha nobula bakho. Lithi iBhayibheli nesiwula lapho sithule singeniswa ndawonye nehlakaniphi. Yazi problem yakho yini? Khona abantu abakhuluma abavula umlomo ngisho nasikhathi sokuthula ba expose ukula wabo khona ama platform ofana uthule kuwona ulalela ngiye ngithi mina makhuluma ingqwayi mina abana fana uma umuntu ohlangiphile check i subject the topic musa yabona yabona le topic la angina information here yabo and keep quiet owini iqiniso ofana ulimukele empilweni kumukele ukuthi awazi konke or nathula awazi konke bafuthi nayo into enibulele pride ukucaba ngithi umaster uyoya enkinto that's not true there are things that you don't know futhi it is common oh mhlawumbe ke ukuze nginenze nibe okay angifuni ukuthi kube sathi ngiyan attack angazi yonke into there are things that I don't know. By the way, if I can just pick up umntwana oyi-1 la owenza anything lapha esikoleni, just to tell you. Mangathatha umntwana wakhe nje owenza whatsoever. Uba nofunda la. Okay, wenza ini ndodakazi? Sorry. Listen to me. Oh, whoa. Wenza ini ndodakazi?
Criminology and forensic sciences.
Okay. This is the first time this day. Shh. Listen to a pride. I pride yazi ithi enenza abanye ngiyenze kodwa enze ithi ningihleke. Ningihlekisa ukuthi ani nicabanga ukuthi njoba ngithi angiyazi lento. I'm taking myself down. But it's for the wise people ukungaclaim ukwazi into mawungayazi. Ama mistakes amaningi ufuna ukuba master of all trade and think that you know everything. That is where you have made mistakes. Foot awubona noma so exposed. Umuntu ekintroduce kwi platform ongekho kude kuyo. Mungahlalisa ama students alomntwana, kuthiwa ngiyowa addressa ngalento abayifundayo. Ingangena i-email kwi PA yami, ngithi bangibiza kuphi? Kuthiwa ngibizwa esikoleni so UKZN, kuthiwa ngizokwenzani? Mawuthiwa ngizoshumayela uJesu budget I'm coming. Mabethi no uzo addressa abantwana abenza i-criminology le kade show untombazane for what? Kuala uzokhuluma ukuthi kuyini and fanele benze inobudget I'm sorry that is not my field uyazi ushayeke nini wena ungene ngishe ikhale nongezone zakho waba exposed namhlanje akekho umuntu okufunayo kanti abantu bakumesha ngale yanto kanti khona lawo good khona bonke abantu bafuna ukuba ngabaculi bafuna ukwengena epulpit bafuna ukuba ngama worship team wonke umuntu njengoba ulanje kodwa ufuna ukubamba imicrophone ifike uqamba amanga ngempela phambili ngoba ichallenge akuyona ifield yakho udivela amagwava ngewona wakho khona abantu abangakwazi la ukuthi ivoice yakhe injani futhi akaze baze bahluphe kalutho uyo is expose amhla ufuna ukuyokwenza into ngekho good kuyona mosithi ngicela kufakwa nami kuwe shift team manje ngeke enough is enough usifake ipressure senze sikufake akakaze khwayena inenaniwazi amakhaya akakaze khwayena kube khona abantu abawu2 nomoyedwa obona time mo hayibo lo muntu akuyona into konzo yakhe lena yabona sithi sabathe sithi injongo yami ungumkhonza he avela dedele yonke ivoice yakhe ele sithi sabathe sithi sizama ukuthi okay sithi okay kya rehearse okay qaqaqali phansi all right once funa uprotect ungamlimazi futhi awesiqali phansi injongo avela asho into e negative futhi umoke wathi mzalwane sicela ukuthi ume kancane wena ekuhlabe ulimala athi angiseze esontweni uyayi expose
That it, in wisdom, it wants to as we discover. In wisdom, it wants to as we cancel it away. It by yege but ulengs of a fumel, a mabeshabele. Got a mass sex to a glenkos with the manini about Ulsangena mina manch. In wisdom, it fundisungena with space sack. I challenge abantu nisamba siyakhubana nje abantu ba twist ama lines ongapha ufuna ukuba ngapha ongala ufuna ukuba ngala. That's a challenge. Bantwana bami asimfundisi lezi zinto ngoba sifuna ukuthi kube umzalwane nomzalwane athathe wakhe inke eyakhe imbazo. Wonke umuntu aphathe yakhe imbazo mese ehamba kwi-lane yakhe.
Wisdom. Ma ungahlakaniphanga, you jump lines. Lithi iBhayibheli ihlakani isiwula masithule. Sibalwa kanye nehlakaniphi. Size siyi-expose mase sivula umlomo. Kuthiwa hayi usegroupini e-wrong. Fana uthule fana uma ukhalkulate so uma ikhuluma sithi ubali khuluma uthule kodwa hey
angiyazi into abakhuluma abantu yazi
mina ke angazi abanye abaka bathi ha angazi abanye bayaphoxeka aba mina kungiphoxe ngazi mina makhuluma ngathi mina ngana baba I don't want to lie to you this time ungibuza into engayazi I don't know atha uchaze ngavela ngaphoxeka I'm sorry. Ngiyaxola isithuphoxa ukuthi angazi kodwa the big thing into ebengizophoxa kakhulu kuyona ukukutshela into engekho uzohambe naye kanti wrong ngicabanga yonke ibinga kulimaza njengoba ngithi angazi nje ngithi hamba uzame uthola abanye abantu abayaziyo kanti mina angazi otherwise ngizokufaka ehlathini don't ungamprovoke ngizoze ngizame manje. Omunye wabazalwana wafuka buza one of the powerful something futhi ayibiblical wabuza some of the things that was so much powerful and I wanted to answer that person and I tried to think ukuthi ukhuluma ngani. It's a biblical question but ngathola ukuthi iresearch yakhona ngiyenzaka because funny ngibe honest ngathi mangicheka ngala ngacheck athi checka nami library yami ngathi pheqa ngathola hey now le question yalomzalwane angikakaze ngiyenze iresearch yakho ukuze ngiprotect lomzalwane kwi future because it trust iposition yami isiyenqaba ukuthi ngikhulume into engichansayo because mangishinto I grace ithi njobe isho umpostoli iqiniso so fanele ngenze sure ukuthi mangizokhuluma into nomzalwane yingoba ngine sure ukuthi iqiniso ngathi yasithini asenze kanje mntama ngicela unginike ithu. I need to search it. But information yakho mase ngiqoqile, I will give it to you. Ngalahlekelwa yini? Ngaqhubeka ngawumpostoli. Uyacabanga yini? Ngimnikeza ianser wrong. Mase lo mzalwane afike kuyisource right. Kufundisa umuntu oyazi ngempela lento futhi ayicompare na ayihlanganise nama script. Ngini mina la? Hey ubaba ayiwangifaka ehlathini lokhu ufuna ukuhamba kanje kuwo wonke umuntu ngathi nje uyibeka endaweni esafe that is wisdom. Ngiyanikhulekela bantwana bami sasithandana. May the good God give you wisdom. I'm saying it again, may the good God give you.